Na mtoto wa mama
Like a year ago Tulipo patana Sani na mpango ujue kwetu Babe, did you know Nakupenda sana Wewe ndi wangu chaguo langu
Nime mara maero mama Bingini I love you Maekine mwachana mama Watime haruswa